To kailan isyan.
Bobo!
Dalawa sila.
Ano raw tohod?
Okay. Knees, knees, shoulder, shoulder, knees, toes, shoulder, head, go! Shoulder, shoulder, toes, knees. Oh, tatayo dapat. Head, 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 shoulder, knees, shoulder, head. Pag head saka shoulder, tayo na kayo na. Okay. Go! Shoulder! Go pa lang ako. Mabilis na magama. Shoulder! Head! Knees! Toes! Knees! Toes! Shoulder! Knees! Toes!
Toes!
Ulit! Head! Shoulder! Toes! Shoulder! Knees! Toes! Shoulder, head, ang bagal yung dalawa, knees, toes, toes, go! Isa pa, 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 isa p